Mama Leo, sasa, busy kuwaje leo. Hey, amazaya asante for welcoming us to kuja tubonge hii story. Na situweza kuingia nani? Kujeni, kujeni. Woi. So my guys, tuko ndani ya I Belong Shopping Spot, sindio? Na